Here we go. Here's the song.
Komana to kumaunga ko aroha te moana ko whānau to kuaka ko au e tu atu nei. Mana is my mountain and aroha is my sea. Whānau is my iwaka, and all that is me.